podcast yabazalwane iplatform lapho khona izinceku nezincekukazi zigonyuluka futhi sixoxa ngohambo lwempilo kungaba izimo ezibuhlungu abadlule kuzona nezibenze baqina kakhulu okholweni ubumnandi bempilo yevangeli isikhuthazo kwabasebasha emshadweni okholweni kanti asiqini kalokho kuphela sibuye sithinte nezinye isihloko isikhulumo ezakhayo kanye nokuningi okuphathelene nempilo hlala nathi unethezeke kwipodcast yabazalwane ungakhohlwa ukwenza lokho kulandelayo kwichannel yethu like comment, subscribe, and share. Lena, I podcast yabazalwane.
Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Siyabonga kakhulu. Thank you for tuning in. And I'm your host, Taban ST Dlamini. Sesikhona la kwi platform yethu yabazalwane. If umzalwane, you are here, you are in a very good place. And I promise you, you will never regret. So hlala kanjalo nje till the end of the show. And siyabonga kakhulu. Thank you so much for the support. Those who would like to partner with us, bafethu, please feel free to do so. My special job is in an event ngomhlaka 19 October next month. Please make sure with team, if you feel like you want to support us, sponsor us, singakujabulela lokho kakhulu. So bafethu, asibonge kuleyo ndawo mhlambe nakulabo abazofisa bangixhuma nje nami 0788417844 okanye nje even ama bank details wethu as you can see lapha on your screen. Yes, thank you so much. Today siphethe usisi uBuyi once again ngizomkhumbula on the previous episode kuleyo kuqala kwakhona onqumalo behlupha la kwalesibili nakhala mina nathi hayi ngeke ubuya wedwa isithilana uzoba naye yedwa ngibe khona kule edlulile namhlanje futhi ngikhona ngimubize ngedwa kodwa yena uthi wathanda leya mhla kunonqumana angithanda leyo kunonqumana
hey ngangibathanda mina babengenza
like ukhuluma
babengilida nangama questions bekuzoba kuningi mina bengizokukhohlwa
inkinga phela abantu bathi kwakunomsindo babengawuthandi lo msindo.
No, ukuthi abantu ba expect ukuthi uma khulunywa umuntu ethi bengingumthakathi bengiyistaba kumele kube tense bacabanga kanjalo ukuthi kumele kube tense ibe serious lento like imali be right ukuze nobona yabona ukuthi ngi free manje and angisena ndaba.
No, but I understood them because angithi bona basuke bethanda leyo lento nje ezoveza ukuba serious so ibethandela ngoba vele lama episodes okanye le podcast yethu bayazi vele kanjalo ibambe isithunzi yabo yeah so nje hayi ngibasoli kakhulu but ke ngabalalela ngenza ngaleyo ndlela kanjalo nomsindo abanye babakhala ngawo
hayi nami ngikhalile ngomsindo bekuyiphathi phela lapha hayi
nami ngiyakhala ngomsindo ah kodwa umsindo all right is ukuthi lo wayisifake lo buye ufake kuphi nje awufake noma
sithule kwathi kwangathi ngizo celebrate ukuthi ngibulela abantu ngenze no sasinga celebrate but bona la usisi nobut bangenza ngaba free ngaba at ease yabo yeah
but ke by the way right
ngiyithi kakhulu ngibonga support yazi ukuthi siyabuya isithunzi sabazalwane
yeah
kakhulu ngoba bese ngibuka nje ukuthi yazini abantu abasindisiwe vele bonke banje
yeah
kuyimanje abantu bayangimema ukuthi wozothula ubufakazi obuyithube bekade ngifuna ukuthi ngibe nalo ngiyafisa nje kuma phambo wabantu bembuke lo muntu obeyumthakathi ukuze bakholwe amandla kaNkuluNkulu abanye ngiyabasendela ithombe yazi ngikusendela ngisho ungayicelanga ukuthi benginjani usathana bempoqoze ngaba indoda enjani uthomunye ku WhatsApp because senginama contact more than 300 abantu manje engibasevile ku WhatsApp uthomunye kuseni hey ngathi active movie wena ngathi uzothi hey letter la imali njanja bengibonakala ngathi ngisigebengu futhi bekungathi iparanyana bekumixile nje ngathi isigebengu sendoda eyipara uyayibona leyo nto le. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ingakho ngifisa ukuthi ngime phambi kwabantu bebone imisebenzi kaNkulunkulu.
The platform yethu inamandla.
Kakhulu.
Inamandla, hamba izifike phesheya.
Ay bo, ngithola ama call from America, from France, koLesotho ke, Zimbabwe, nase Mozambique, nase Botswana, I'm also getting calls.
Yo.
Angiphathi ke South Africa. And into engiyithandayo wonke umuntu uyabuza usuyitholile yini inkonzo silasi labanginika ama address kuwukuthi mina ngisanokuthi ay sasaba kuyafana naphambili ngizofika mhlambe ngiphoxeke ngisana leyo fika ukuthi ake ngibalance eqala ba understand abazalwane ukuthi basebenza kanjani otherwise ngizoyithola ngiphuma ngene inkonzweni uma ngizohamba ngisehlaza nginje ngoba phela mina abazalwane ngimusha mina ngisintiswe ngoFebruary walonyaka
And abanye abantu abanankinga ukuthi ungafika enkonzweni
zabo. No, abantu sebezwile ukuthi uSathane lona banandaba abantu bafuna ukubona lo Sathane ekhonza uNkulunkulu phambo kwabo. So leyo nto inginika isithombe sokuthi azifi ngamvunye. Yes, kona ngiyazi ukuthi kwabanye kusounda njenge entertainment indaba yesudu kamfundisi. And ngicela siyivale manje. Sengicela siyivale isudu kamfundisi.
But ke before siyivale isudu kamfundisi. Since omenshilo ukuthi ilapha endlini namanje sesekhona
bakayilandile ngacela ukuthi umfundisi ayilande ku episode yokuqala ngacela ukuthi ibandla liilande on behalf of umfundisi even now no response so isudu ineglectekile isalile kanjalo so mina ke thina ke uyakhumbula akungathi uyakhumbula cause wena umncane thina sashelwe emfuleni
umncane yazi mina
ngiyazi umncane wena mina ngikhulile mhlambe ngawo aunti kwena so thina esashelwa emfuleni yayihamba kanje ayifike insizwe ikubambe ikuphuce isigubhu samanzi siwise phansi uthulela ukuthi awazi utsheliwe ukuthi make ngavula umlomo la sengiqomile yabo iphinde ikushaye ngakho ikutshela ukuthi ukuthula phela ukuvuma so nami ngithi ukuthula kwabazalwane nebandla ngesudu kusho ukuthi ngisuspect ukuthi mhlambe bambuzile umfundisi ngesudu wa admit ukuthi isudu ngeyakhe so they see no need because ukube bebefuna becabanga ukuthi ngimqambela amanga ngicabanga ukuthi bebezosukuma njengebandla ukuthi hey nangu Sathane siqambela amanga ntontontoni ngicabanga ukuthi ivunyiwe isudu so that's why ngithi asiphume kwisudu and i-comfort engiyithola kubazalwane inkulu kakhulu isupport engiyitholayo spiritually mangithi ngibuka isudu necathulo into encane ukuthi ngingaze ngiluze ifocus engaka nesupport isuke kubazalwane
kodwa ke mhlambe ibona from their side akekho wakuthinta
from a side ngasesontweni
yeah
hayi ngengibone nje osisi ebengibajwayele ngikhonza nabo be poster bethi ngisukela umfundisi wabo abanye bathi thina siyakwazi ukubona spiritually mele nihlolise simoya lo nokhuluma ngomoya ka Sathane ingobuyigagu okay ke ngiyigagu ayilandiwe ngani pho isudo
eish
yeah bona ba negative ngokuthi ba support umfundisi wabo kanga ukuthi no baba wakhona baba umpostoli ngizwile ukuthi u-address abantu kwi-group yabo wathi bazalwane ihlaselwa ama devil worship okusho ukuthi lento yokubiza abazalwane ngama devil worship i-language yenkonzo isuka kumphathi phezulu
Sho bathi ke sayibonga i-support abantu abakunikeza yona nje abantu basukumele phezulu kahle kahle udabeni lakho receiving ama calls nama I'm receiving calls khona bathemele ngikubiza noNtanda
Oh singingajabula nyamaza umfundisi uNtanda
Uyamazi
Ngike ngakhuluma nje naye nginane number yakhe
Hayibo
ngiyazi nje umfundisi nyamaza umfundisi uNtanda kakhulu very powerful naye futhi ngize ngangimcontacta ngoba ngibona ukuthi uhambo lwethu nezinto esidlule kuzona zicishe ifane ngangifuna ukuqinisekisa ukuthi le ngitholayo yiyo ngoba phela ngithi mayiqali isuka lento uNkulunkulu efika uvuke ama spirits amaningi uyena ubaba uNtando wayengibambisa imthandazo wake wazo wangibambisa ngisho fasting
hey madodana
hayi ngiyamazi ubaba uNtando kakhulu
and impethu ivangeli ngathi
angaze evangelini lakhe because angithi angimlandeli ku TikTok ngoba umningi ku TikTok and u YouTube bekungayona into engijwayele up until ngivuke nawe emthandazweni ukuthi awuthinte le member uNkulunkulu usebenza ngeindlela eziningi abanye bazocabanga ukuthi mhlambe bengikulandela that's why ngizwe kuwena
yeah
ngavuka yazi bazalwane ngangithi ma sekxoshwe le 5 yabantu ngangingenandaba ngangine anger uma kusaxoshwe mina but kuthema sekxoshwa abazalwane laba besilisa bawu 5 emva kwami kuthiwa abaziwa bahambe nami yabo ngangithi mangithi ngiyaguqa ngiyathandaza ngiyakhuleka lalingaphumizwe ngangivele ngikhala Ha, ngizwa umoya ongcwele ngibubulela. Ngizwa ukuthi umoya ongcwele is talking on my behalf.
Esh. Yeah. Umzama lapha. Onazi nantsisho. So sorry about that, man.
Yaba buhlungu inhliziyo yami ukulahleka kwemphefumulo. Ngoba kunzima ukuthola umphefumulo. And umphefumulo wodwa ezulwini ngendlela onevelu ngakhona. Bengenandaba nowami umphefumulo ngoba mina at least uNkulunkulu ukhulumile nami.
Yeah.
At least ngine guarantee yokuthi noma uSathana ngafika naziphi indlela kodwa uNkulunkulu ukhulumile nami personally. At least ngine backup.
Yeah.
Laba bantu ngibaluzile forever. Laba bantu embusweni wezulu abayi.
Yeah.
Ngenxa yendaba yami nomfundisi. Ngoba engikwaziyo akekho umzalwane oyophinde abakhulumise bamlalele. Ngoba babone elinyi side labazalwane. And ibhlungu inhliziyo yami. Ibhlungu kakhulu inhliziyo yami ngabo.
But sengayilungisa indaba nomfundisi Mathu mhlambe nje athi hayi cha ke si Forest and Mathu nje uzala kwi show. Mhlambe nawe ubakhona ngiyacabangela nje mhlambe athi nje hayi ake sizoyivala leli page
ayi willing anginankinga ngakujabulela lokho ngoba ekugcineni ukholo lwami alungisizi uma kukhona abantu engingabathandi khona le language yabazalwana athi umuntu angimpiwe manje uma ungamphiwe uya kuliphi izulu usebenzelani manje uye ukukholwa makunabantu ongabathandi and ikhona into abantu abangayi understand ukuthi asilwi nenyama silwa nama spirits.
Yeah.
Njengamanje ngibuka umfundisi kule conflict umfundisi ubuka mina nami ngibuka yena.
Yeah.
Kodwa ekugcineni asiyakhohle ukuthi uSathan. USathan o behind zonke izinto. Even mina ipast yami baningi abantu abalimele and ngicela ukuxolisa kuwo wonke umuntu olimalile in my name. Kakhulu ngiyaxolisa ngoba abanye balimazwe yimi. Abanye balimale kunegama lamphakathi. So, ngicela uxolisa kubo bonke abantu ngoba inkinga umuntu ubuka mina.
Yeah.
Akambona uSathan ngoba uSathan uyi spirit. Njoba ngisho ukuthi bese ngisilwane ngibe worried mayengekho umuntu engizomzwisa ubuhlungu. Manje kwenze njani? Uyabona liyayibona leyo. Umoya kaSathan asiwubone sigcine sishayana sodwa sikhiphana ngisho einkonzweni. So ngalelo point ngithi mina umfundisi if bengakhuluma remember ukuthi ngaxolisa mina kumfundisi.
Yeah.
Yeah, so indaba ikuyena oqhubeke ngibiza ngenja engibiza futhi nge devil worshipper eyinja lo wesifazane. So kodwa maye ngathi akukhulunywe mina ngingakhuluma nomfundisi ngoba iintention yami kwakungekona ukuthi ngiyohlukumeza umfundisi. Mina yonke lento ngayibona from the start ukuthi uSathane akalwi nomfundisi udinga mina back.
Ngisiyacela uma kunga mawuzohlangana le video sicela uzivakashele la kwi show sizosila lento sikhave yonke into ibuye lesimeni phakathi kwakho nosisibuyi noma ngasabuyelanga kuyokhonza nawe kodwa kuba ukuthi le ndaba idlulile nayo right nawo right lapho khona khona siya seyifaka le challenge kwemfundisi mawuzohlangana nale video ukuthi uze kwi show so siyacela mfundisi yenza le phone bekwi flight mode siyacela mfundisi uma ku possible yes mhlambe laba abanye bathintekayo after susindisiwe bakhona okwazama uk reach out ukubona mhlambe with an apology
mhlambe abantu angisenazi inumber zabo abanye and baningi abantu abathinteka ngendaba sikhumbula iskeme engakhuluma ngaso baningi kakhulu ngabe ngidlala ngawe mangithi ngabafuna one by one but ukhona umama ongifonele sakhuluma ngaxolisa wangixolela khona futhi omunye ubhuti owangifonela engibongela ngaxolisa wangixolela so nje ngingakho ngixolisa kuwo wonke umuntu because baningi abantu abathinteka mayelana naleyo ndaba laba ababethinteka like njengalaba abagcina bephuma imphefumulo angeke ngiqamba manga ngithi sekukhona engingamthinta ngixolisa ukuthini because nami ngangise 20 ukuthi ngiyabulawa
yeah.
Akuwafa wafa manje ngixolisa ukuthini kona kumoyo ngcwele efuna ukuthi ixolisa phela ukuze uhlanze inhliziyo if ngingabathola I can apologize ngikiyeke ukuthi umuntu bengisukela
mhlawumbe imdeni yabo kanje
imdeni yabo because yambona lo owayengisusela iscam la indlela khona endaweni ukuyibona leyo nto ukuthi uyipresente emphakathini uzohlala phi la inkingi so wayivele eqonda ukungibulala lo bayashisana abantu yazi ngapha ngakini kwamhlabi yalingana ngiyakhumbula ngisemncane ukuthi kwakubaswa umlilo uhengwe phezulu yakhumbula leyo nto yaseyinkantolo
ngakini
wawusemncane wena mhlamba wawusemncane yenzeka thina bese sibadala sizwe nje kuthiwa umuntu ushiswa babe ngibeka kuleyo risk yokuthi ngishiswe umphakathi ngoba noma wenza iskema ukwazi ukuyosenza la uhleli khona komakhelwane babo
uzohlalaphi
yes and uneyingane unanengane encane so wayengizwise kakhulu ubuhlungu kodwa ke nga apologize amangathola ifamily yakhe
ngijabulisa lokho ikuthini to recognize indaba ukuthi uma kuthiwa kungenzeka ungakhona futhi ukapologize futhi kumele futhi nakhona siyenze naye in public apology sayenza futhi kule previous episode ukuthi bo yonke imindeni eyathintakalayo washo wathi futhi uyathanda ukuyixolisa
hayi ngiyaxolisa ngempela kuwo wonke umuntu owathinteka yazi ngixolisa ngisho kumntwana wami lo sekhulile lo mncana kabonanga lutho lo sekhulile ebona uma wakhe elwa nabantu ehlele nefiye ngoba hayi ukuthi bengilwa like into efihliwe bengumuntu nje olwaya anqoba anqoba but ngiyazi ukuthi ube nayo lento ukuthi what if uyanqotshwa ngizosala nobani yeyibona le nto le aphinde futhi abone lo mama lona useno ingane yami was even confused ukuthi labafazi babize ngoba ithi anti nomithi mama nomithi yasibona leso simo leso
manje ubani oqhamuka ne ID ukuthi masusindisiwe iba umuntu ofaka iduku ungafaka ama njanjani ungenzi indaba zenzayo abanye abantu
inkonzo indaba ila na enali iBhayibheli nali iBhayibheli elikhuluma indaba kona enkonzweni kamfundisi la engiphuma khona mfundisi wesotho baqoka kahle futhi abazenzi baphethe le image engiphethe but ukuhlobisa umzimba ngaphandla kusiza uma inhliziyo ingekho right indaba futhi la iBhayibhelini lokugqoko okubonayo kusuka la eBhayibhelini indlela okumele siphile ngayo yonke into ila eBhayibhelini iBhayibheli bangasho abanye bethi ha into yafika nabelungu bajwayele ukusho kanjalo abantu hayi yafika nabelungu lento bezosiphuca umhlaba ntontoni mase bengafuni ukukholwa sebethi hayi lento thina sama Africans ne African ntontoni yabo kodwa liphefumulelo uNkulunkulu ngoba yabona makhona la ngifuna ukuya khona ngifuna ukubuza sengifunde manje ukubuza uNkulunkulu ngisho edolweni ufuna ukubuza ngivele ngivala iBhayibheli lami ngilibeke emehlweni ngiguqe ngiguqe kulona ngithi inkosi ngicela ukukhuluma it's either ngivuka nevesi ne chapter nevesi ngifunde lelo vesi uNkulunkulu azotha ngilifunde lizobe lisho ukuthi ngiye noma ngingayi ngoba izwi likaNkulunkulu alikhulumi phela every time akakhulumi njengoba usukukhuluma nefriend yakho ukhuluma ngembono khuluma nangamaphupho akhulume ngevoice akhulume ngomprophet akhulume nangama vision njoba ngisho ngithi ngombono ziningi indlela uNkulunkulu akhuluma ngazo nomuntu
kulabantu aswe bekuthinte ngiyakhumbula ukuthi enye into eyayo okwangitshela yona ukuthi abanye la ukuthi basuke befuna ukukhula enkosini and abanye idingo zabo zokuthinta kuswe kuyinje ngaphandle kwalabo aswe bekubongela
yazi abanye basuke befuna ukwazi ngesudu kamfundisi bese kumangala nje ukuthi iawa lonke sikhuluma ngoNkulunkulu umuntu yena is still consent ngesudu ukhona ke nongithintile nothi ungithinto commentile wathi izandla zenziwa zinzibe eminyama as if manje akabonti imele zibe eminyama bayiphatha izinto phela lezi zandla bayiphatha into enzima phela azizukushesha njengamanje iqale zibe zifane nobuso kwayimanje yabo azizukushesha ukuphuma andikwa mina ke ngimnyama ekhaya nje ku family yami umuntu omnyama ngempela imini omnyama kudlula bonke abantu ngimnyama nje ngimnyama so kodwa izandla zona angazi nami ukuthi why zibe eminyama okudlula umzimba
mhlawumbe nazindalo
no mhlawumbe imithe bengiphala bengaphathi into encane
imithe eshintsha
angezi
imithe eshintsha
isimuthi wena ungawubona ubambe ngesandla kanje ama spirits la usuku waphethe ama spirits uthi ngenziwe yini ngawumalume uma ngabe ngiphatha lezi zinto ngashintsha nje ngawu malume street bethu umuntu mayicela ukudlula athi sorry but ngicela ukudlula ubesho kanjalo so but ngicela ukudlula yeah
so let's
ayibonga ngabe nenkinga kwamasho eDurban ngase Durban station ayi kushuthi ngibone ngangakaboni ukuthi engena umoya nami ngangibona ngi right angithi le nto uyiboni ukuthi nayo izoyibona isingaphakathi kwe okay kunobhuti bayathandana nentombi esengicela ukubuza sekukudala kodwa
yeah
kushuthi lo moya ubufika ubuye ungayitholi indawo ubuye ubale because cabanga ukuthi bengela ku 28 years ngaleso sikhathi kodwa ngiqhoke from iteki ngangizwe ngathi ngingaqhoka njengabafana ngabuye ngaphuma njoba sekubuya manje ngithinte usisi how sorry sesicela ubuza ibhasi yakwa Masho ha indoda ifuna ukungibulala straight ithi why ungabuzi kumina angithi mina ngiyibona thi njani ngithi mina no kuyafana nosisi ubezolwa nje mangibuza kuwena ubezothi ngifuna indoda yakhe uyayibona leyo nto
oh ayitshela ukuthi manje uyindoda
uyabona ukuthi intombazane ubone ngathi izochama inoku intombi yakhe ephambu kwakhe kanti ngaleso sikhathi bengakabikho kulezi inhlelo zo umoya ubungabi strong ngakuthi sengingazi impela ngibamba idudla ngibengenze le nto ade ngiyenza
yazi ngiyathanda simsize umzalo sibukelile la ukhona unengane ongathola ukuthi lo moya uyamhlasela kodwa akanakile mhlambe before uzube strong bemandla phezulu kwakhe iziphi izinto angazenza enganeni ukuthi lo moya ungagcina usu overpower yena umntwana mhlamba ubone nje usangena
hey maningi ama sign okubonakala kwalo moya sizokwenza ku episode elandelayo ngizobe ngizokhuluma nje mainly ngokuthi lo moya uvelaphi ngoba kubalekile awukwazi ukulwa nento ongayazi ivelaphi lo moya uvelaphi okubalekile futhi ukuthi sazi ukuthi yini indaba ama gays and lesbian ahlonishwe manje abe nama right okudlula abantu abanomali mele sikuthole lokho mele sibuke futhi ukuthi yini indaba izangoma namathwasa kube yibona abanalo moya kakhulu yini indaba lo moya usukhona nasemasontweni sesinabafundisi abaphefumulela lo moya kubazalwane ngokweplan ka Satan ngoba kubalekile ukuthi ubhabhadiswa ubani ushunyayezwa ubani ngoba ngesikhathi ekubeka isandla ekubhabhadisa gay enendoda yakhe umfundisi uproducer ama gays nama lesbian yeah so sizobe sikhuluma ngalezo zinto nama sign okubona like mina mangiqala ngaba sephusheni ngangazi ukuthi kuyaqala ngayiphupha ngiguqile emsamo ngigqoke iunderwear yabafana mangithi ngiyabheka awu ngaphambili sengiyindoda yabona ngishisa impepho ziningi izinto engifisa ingakho ngithi topic yakho kodwa next time masikhuluma sizokhuluma ngakho as a topic ya ne solution ukuthi yiphi indlela yokuphuma kanele sithole size sithole ngisho isolution yokuphuma size sithole ke nokuthi uNkulunkulu uthini and ngiyabonga ukuthi manisha ma South African ngeke ngisangibheka mina ngiphumile ngoba lo moya iwona owashisa iGomora neSodo okusho ukuthi manisha mina ningangibali ukuthi nginishisile ngoba sengiphumile kuwona
but ekuphumeni kwayo le nto sizoyithinta njengoba usho ukuthi idinge sase isikhathi
yeah iningakhulu ijulile ngoba angithi abazalwane bazobe belalela umuntu ophuma khona hayi umuntu oyifunde encwadini hayi umuntu oyifunde eBhayibhelini hayi umuntu ozwe ngefriend bazobe belalela umuntu oyenzile lento yeah
but manje usenaye imizwa yomuntu wesifazane
ngingumuntu wesifazane and ngiyambonga uNkulunkulu ngoba mangabe ngishumayeza abanye nothi ubashumayeza ukubaxoxela abazalwane ngiyangithi phumani kulomoya alikho izulu lamagay alikho izulu lamalesbian ningishaye ngamatshe manifuna ukungishaya ngamatshe kodwa alikho izulu lakho gay and lesbian noma ungazi ushumayela ubalance ngamaqhoks umfundisi ubalance ngeqhoks alikho izulu lama gays and lesbian udlala ngesikhathi you are wasting your time on a Sunday yeah alikho izulu lama gays and lesbian futhi nje angeke uNkulunkulu awuze umkhuleko cause ezinye izinto ke bewusangibuza izinto abazalwana bakhala ngazo abanye bafuna ukuxhumana noNkulunkulu bakhala nangemthandazo engaphendulo uNkulunkulu bayathandaza abantu bathi uNkulunkulu akabaphenduli bafuna ukumuzwa abantu uNkulunkulu
yeah
so ngiyabatshela ukuthi uNkulunkulu owayekhuluma ko Moses kuse uyena lo nkulunkulu wanamhlanje akashintshanga nkulunkulu masibuka lapha kwi testament elidala unkulunkulu bekhuluma nabantu ikhuluma nabaprofeti ikhuluma na wonke umuntu namakhosi ekhuluma nje nabo bonke abantu abasenhlizweni kaNkulunkulu hayi ngoba ekhetha abantu uyazenzela wena ube senhlizweni kaNkulunkulu wayeyethu mama umzali uthanda ingane emthandayo like mawuzomemeza ingane esabela kuqala mawuzobathuma ingane egijima kuqala iyona ngane oyithandayo hayi ukuthi laba babe senhlizweni kaNkulunkulu abanye wayebakhetha yena ngokwakhe abaguqule kodwa khona ibathanda ngokuthi bazisondezile
okay
yes iloko kubalekile le ngibuyela kuleyo ukuthi umzali uthanda ingane emthandayo so kubalekile ukuzisondeza kuNkulunkulu so sinenkinga yokuthi abazalwane banokuthi imkhuleka iphendulo njengoba bengisasho ukuthi uNkulunkulu wayekhuluma aphanthile umprofeti uMalaki wase yathula 400 years esecasulwe izono sezini ngakhulu emhlabeni so iyasicacisela ukuthi isono esithulisa umlomo kaNkulunkulu isono somuntu siyawuthulisa umlomo noma ungazivuma ama ubuyela kuso uyothula uNkulunkulu kufanele ama uzivuma uzivuma ushiye waze wenza iplan yokuthi sithole sekuplanwa ukuzalwa kaJesu kuMathewu kwi testament elisha uplenwa esethulile lo 400 years kusho ukuthi wayesefuna indlela manje yokuthi kuhlanzwe izono zomuntu ukuze axhumane nomuntu zihlanzwe ngoJesu ngoba akakwazi ukuxhumana uNkulunkulu nomuntu onesono akakwazi ukuxhumana uNkulunkulu nomuntu onesono futhi uNkulunkulu akakwazi ukuxhumana nomuntu ongaguquki
yeah
yeah fanele mawuguquka lezo zinto obuzenza uyishiye into ebaluleke kakhulu ukuthi mawuyivuma izono zakho uyishiya bese uyazi uyamhlaza uSathane okubone iboyfriend uma ngabe unayo ngeke uhlukane neboyfriend usahamba ngemoto yayo usaphethe iselfoni yayo izobuya ilandela into yayo so uSathane naye mawuzohlukana naye uphinde ugcina imfihlo zakhe uSathane uyabuya la kune secret yakhe khona uyabuya uSathane la kune property yakhe khona uSathane ukuza kiyeke fanele ungathembi ngisho amanzi lawa kamprofeti wakho ungabi nalutho olunye uthi mawuthandaza uNkulunkulu ungabi ne second option ukuthi mangithandazela kwalunga makunjani njani like namhlanje umunye wo colleague uthi hawu Nkwanyana Nkosi yami hayibo kodwa bengibona ukuthi ayengeki lesbian le ngithema ngiqala ngithenga impahla Ithema ngiqala ngitheka impahla zabantu besifazane. Ngithi mangiqhoka kube ngathi indoda ebali uyibona indoda mayifuna ukucashela amaphoyisi izenza umama. Kube ngathi indoda egqoka impahla zabafazi.
Okay.
Abe sekufika enhlizweni yami ukuthi vele sekonakele yini ngingaqhubeki ngidlingani. Angithi uyabona i trick ka Sathane ukuthi jika vele abantu bayakubona.
Vele bayabona.
Bayabona. Yes. Apa until ngiqale ngikhulume the more ngikhuluma nabantu hayi benginje waqala uNkulunkulu wabasemsebenzini wangiwasha bengipoqozekile yabo mina mangikutshela ukuthi bengipoqozekile futhi ubungathi ngiyabhema nokubhema yayibona leyo futhi bengiyindoda edlula amanye amadoda bengike ngishuthe nabantu besilisa vele kube yimina indoda kakhulu
sure
yeah so lezo zinto ezinjalo ukuthi uvuma izono bese uyayifihla kuwe ungamhlazi uSathane ngekaza kiyeke ngekaza kiyeke so mina mangisuke ngithi ngifuna ukufakaza ngisuke ngifuna ukumhlaza uSathane uza ngayitholi iproperty yakhe engiyigcinile esifubeni ngoba makukhona nokukodwa ongakuvumanga uSathane uyabambelela kukho uSathane ungena ngisho nangalama ngamancane ukuthi ngizokufonela bese ungafoni nalama ngamancane niwaqambayo ngiyakuthanda kanti unamanga ufuna ukulala naye izona lezo zinto uSathane angena ngazo ngoba awusihlambuluki leso sono. Kubalekile inhlambuluko kuKristu. Kubalekile ukuthi ma wonile sona ngisho nangemicabango. Nani ke nibuye ningaqhoki kahle ngoba kakhulu i-dress code enhle ikhulunywa kwabesifazane. Akukhulunywa nani nigqoka amajini anibamba imlenze bese kuqumba lapha sithi sikhonza sibe sibuka ukuthi awaze waphatha yaze yaphathiswa inceku. Uyabona isikhonzisa kabuhlungu wayinina nje. Nani makhulunywa ngokugqoka akukhulunywa kwabesifazane kuphela Musano ukusithwesa matshe siyabe sifuzana kwayinina niqoka ikipe ayithayithi nisivezele amamasele sengibuka nje ukuthi wangaqamela kule ya six pack sengiphumile enkonzweni usungwisile vele
onezokuhlanganaphi ngoba phela umuntu uyiqokela
nina msuke enhlanganaphi kwabesifazana abaqokile ngoba bayiqokela
akekho umuntu osuke ekhala ngapha
angisho wena sengisho ukuthi
no sengiyasho lama ngisho wena sengisho ukuthi akekho umuntu osuke ekhala ngapha
usuke ikhala ingane lapha abamasene lapha stage senivezela amamasele ama six pack ziyakhala ingane but ikhalela ngaphakathi kunjengathi thina abantu besifazane nathi masigqoke ngendlela e-expose imizimba ngeke nisho ukuthi wow but nisuke nikhalela ngaphakathi and kuyisono
shuri kuyakhalelwana
kuyakhalelwana makungagqokiwe kahle vele and kuyisono ngoba uyabona umuntu make wacabanga wacabanga ukuthi if ngenza ukuthi nobani vele ezulwini yonke into ku-loudspeaker ku-amplifier lo mcabango wakho uthi ish ngibambe lezi yaphikanyana lezi yana zama hips vele usokhulumile ezulwini sekufanele ukuthi thola ilunga lebandla ngisho umfundisi kuphela thola ilunga lebandla uhlambuluka ukuthi ish ngithe ngibuka usisi nomzamo ngabuka nje ukuthi ish mangashaya lesa siqo yebo izona zinto kufanele uyivume lezo so into enyane encane okumele ukhulume ngazo ngoba endleleni kaNkuluNkulu ufanele uhlale uyihlambulula.
Yeah.
Uma uke waba nemicabango ngoba uSathane ungena kakhulu ngemicabango. Ubona konakele kangaka nje abantu aba understand. USathane ungena ngemicabango. Fanele ukuthi umhlaze ukuze angaphindi usho ukuthi cha sengicabanga ukuthi nokuthi nokuthi ngathi mangibuka usisi ngicabanga 1 2 3.
But since you used to run after women manje uNkulunkulu wakusiza waba delivered awusena imizwa umuntu esifazana but unayo imizwa umuntu esilisa
nginayo imizwa umuntu esilisa but ay leyo part senginemizwa yabesilisa manje
yeah
but into engibambile ukuthi angifuni ukuba kwi relationship ngoba ngiyazazi angifuni ukubonakala futhi sengiqala ngiphinda lezi yagameke ngangiyiphinda ngoba
no uthiko sikusizile songabuyise isibuyeliso yini manje
no uma ngabe nami ngithi no njengawe yeah uma ngabe uNkulunkulu engisiza ngijabulela ukuthi ngisizakele but uma ngithatha umuntu wesilisa ngemfaka enhlizweni yami senginoNkulunkulu ababili ngoba iattention yamaka wangayibamba nje ifone sulimela umoya wami ngisakwazi ukuthandaza andi uNkulunkulu akakwazi ukukhuluma ukukhuluma enhlizweni ekhalela izinto zezwe you understand so ngibuka lokho ukuthi ngi right ake bengiyeka abantu bakhona bang WhatsApp ayo bethatha inamba yami kulelo kuza kulento yakho bang WhatsApp hey ngikubonile ntontontoni anginamfazi anginandaba awunamfazi it's fine indaba yakho mina ngibizwe uNkulunkulu ngoba wena umuntu wesilisa ngendlela ebengiyona ubungeke ungishele
bathi ngelinye ilanga phela uyazi ukuthi nje uNkulunkulu esekusizile la wakudeliver kule situation.
Yeah.
Kwezinye isikhathi uNkulunkulu uyakwenze ube sisimeni ukuze uzoba uzothini ukuze uzoba umuntu right uzobe khuluma ngento ebonakalayo kubantu. Njobe ukhuluma nje njobe ufakaza nje. And enye into eyophuvisa abantu kakhulu is to see you getting married with a man.
No, angidingi uprove abantu.
Not ngoba na kuzobe kuprova yini kodwa nje into eyobe ilekelela abantu ekutheni obufakazi bakusho ukushare ukuthi wow finally nangu seshathe nomuntu wesilisa
yabona njengokuzazi kwami ngeke ngasho ukuthi ngeke ngadate mina nginalento ukuthi angisawuphatha umuthi ngawuyeka ne
yeah
so nginalento yokuthi bengivele nginalento yokuthi uma ngihlukana nomuntu uyaba akabe comfortable ngisena leso sandle benginaso sokuphatha abantu so angidingi ukuprova lokho ngoba ngiyazazi ngiyakwazi ukuphatha umuntu wesilisa noma ke ngingana show ukuthi manje sengavuma ngibhedele after senginayo yonke le experience ebenginayo so asiphume lapha ngifuni nani ongena kakhulu
yeah no ufakwa yimi phela umshado it's part of what's calling so kumele ushadile
no ezulwini akungena abashadile ngeke ngasonta kwaShembe. KwaShembe besikholwa ukuthi kufanele ukuthi ushade ukuze ungene ezulwini. Bekunjalo and iyasiza le nto ngokwesiko labo ngoba iqoqa abantu ukuthi bashade. Siyeke ukuthi bafake isithenjini. Kodwa yenza abantu besifazane babe well controlled, babe ngaphansi kwesandla sasekhaya, you understand? Bangabi le nto abalokho abantu sebachoma ngayo single parent. But La ku Kristu akukho la eBhayibhelini ukuthi osingile ongashadila kangeni embusweni wezulu. So ngingcono ngingene embusweni wezulu ngisingile kunokuthi ngithole umuntu wesilisa. However, angeke ngivumele, angeke ngiphikise icebo likaNkulunkulu. Uma kukhona nami isigoranyana ngibekele sona, it's okay.
Why middle way score?
No, no, Miss Linda, yeah. Inkinga ngizosuke ngimdelele mayisezakhe kakhulu. Zosuke kuphelele respect yokuthi ubaba. Yebo. Zosuke ngithi hey wena lelo ngicenga ngijoyele ngathi uzovuka le yanto yabo ngathi ngathola yabo. Ofithinyana.
Ofithinyana.
Yeah.
Ezwela lapho.
Ezothi mangimbheka yabo nami ngibona ukuthi ha ubaba ke lo.
Nemuza lapho uDr. Ushilo, Ushilo wathi hayi angalankinga nomshado but Mawuzos, na ndo tanga tunga kalu chimi, mawufunu kaprocha ke nae.
Ukalile, so,
angiko lami. Kalani matata chimani ya matukuzenu wazi uti nitumela ma inbox again.
Ay, yeah. No. Abanye baza ngale ndio uti, yikanga abanye.
Yeah.
Ba yikangi, bano uti, pela begu yi lesbian iskate sita kshuti ichi. Abanye bafunu kshaya bedlula, ya ngifunle hontole. Minungkulungkulu maise nginegezu mtu, yokuluma nami. Engakasho umuntu, uyo ngitshela ukuthi manje you are ready. And uyongibonisa mina wami uNkulunkulu kuma vision. Ife ngangibonisanga kuma vision ukuthi ubani ozayo efika uyongitshela ukuthi yabona ke lo owakho. Akudingi umuntu ayi advertise, uyo advertise.
But my khulume naloza kuya khulume naye iqala ngawe.
It's okay, nami ngizofika ngicela isikhathi sokuprova lokho.
Oh.
Yes. Ufike ngiprove nami lokho. Ngoba ubona imshado ibhidlika kangaka. Angithi nina wena ST niqala ngokushela. Bese ni kuyimani hamba niya kumfundisi nothi ngibonise.
Kumele senze njani?
Angisho ukuthi wonke umuntu.
Yeah.
Sengisho kodwa imshado ebhidlikayo ile.
No, no, yeah.
Ileyo yokuthandaza kanje, uvala ihlelo lodwa, uvule lodwa, usuthandaza vele usuyazi ukuthi uno someone emqondweni. Engakakhuluma uNkulunkulu. That's why kuqhoma ama divorce kanje. Ngoba le ndaba yobambo ikhona. Ukhona umuntu omele abe imatch yakho ngokuthi vele uNkulunkulu kudalile ukuthi uzoba imatch yakho nizokhulisana spiritual. Uzothola a negative force kumuntu ngoba wena uyamthanda uthanda i six pack yakhe wathanda i peak zakhe ama hips. Uthola ukuthi lo muntu uza ne negative force ezokuwisa ekholweni. And nayi into enginoticile. Once uNkulunkulu wakugcoba uzobona ishele iningi wena uzucabanga ukuthi ushelwa ngobumuhle. Hayi ngisho kayibuka sibuke na ukhumuhle muzi. Ukushelwa uSathane umoya kaSathane ushela lo moyo ongcwele phakathi kwakho. Ukuyibona inceke egcotshi ukuthi wonke umuntu uyayifuna.
Yeah.
Usuke ingafunwa inyama yalo muntu isuke ifuna uSathane ongena ngaphakathi kwalo muntu. That's why inceke ezipowerful ziwiswa kalula ziwiswa ukuthi umoya onegative. Kuyenzeka uthole ukuthi nowesifazane uma enomoya kaNkulunkulu enomoya ongcwele. Uyithole seshelwashelwa nje khona lapha futhi uSathane uyayichuzela ukuthi ngcono angene kulo ngoba usuke sebhekile ukuthi vele nawe ungadisiveka ngalo.
Yeah.
So wena oshelwayo uNkulunkulu musa ukuvuma nanoma yini. Wena abantu bechameka abachama wena abathandi wena. Umoya ongcolileyo uthanda ukuyolala nalo yamoya ongcwele ukuze aphume umoya ongcwele emzimbeni wakho.
Mm.
Ubuyele back kusana umoya ongcolile.
So okay no yithi bengifuna ukubuza ukuthi uyakholela kule ukuthi umoya ongcwele yaphuma
umoya ongcwele uzokushiya umoya ongcwele uyashiyana umoya ongcwele uyashiyana afanele uyibuze uma ungasamuzwa umoya ongcwele emzimbeni ukuthi ngenzene ecasula uNkulunkulu ngoba ngizala kwaba seGalatia abaseGalatia 5
obalethe
ngiza ngoba abantu abaningi bakhala ngokuthi bafuna ukuxhumana noNkulunkulu imithandazo yabo ayiphenduleke ugcine nini ukufasta wena.
Eh, sekudalanyana.
Wo fastelane.
Nje ukuthandazela uNkulunkulu.
Wa shosho wathandazela uNkulunkulu.
No, ukuthandaza kuNkulunkulu nje ngingi.
Wa unayo kodwa ilist emqondweni ukuthi yini ufuna yenzeke nje lofast.
Oh, like you mean ukuthi ngangifuna ini?
Yes.
Oh, no, ngiyakhumbula. Ngangifuna ini? Ngangifuna umsebenzi.
Yeah. Kuphela. Wodwa.
Yeah, ikwakuyona prayer item.
Okay. So iyona ke le ama prayer item esibulalayo. Uma wena nje ubunabantwana ekhaya. Let's say abantwana bakho basebesebe ku level yokuye university.
Mm.
Lo mntwana akakufonela for the whole month. So uyazi ukuthi mawubona i-call yakhe ingobulambile, ufuna imali, kufuneka imali ye rent, kufuneka imali yokudla.
No, I'm trying to lose what's in the room fast, not to tenders.
I near born, your fan. Ni group and a one,
your fan.
Ni group and a one, Uzola Leluti, why ni group and a
one.
So if unum to an ogu funnel and shy lambile, Uzoba happy Nanjumzal.
No, not at all.
Ekqineni uzoba nokuthi sengiyazi vele emagringifoni yami ingobufuna imali yami. Uzozofika kwisiqhibo sokuthi ngeke ngise ngimnike imali yami lo. Ngoba ungijwayela kaba kangithandi uthanda into zami. So nathi sina lento yokungamthandi uNkulunkulu sithande into zakhe. Bese sithi imthandazo yethu ayiphenduleki kanti uNkulunkulu akaphenduli ngoba uyazi ukuthi asifuni yena sifuna imthandazo yakhe sifuna izinto zakhe ngomthandazo. So abazalwane nje mostly mabe fastile une reason ukuthi why be fastile and i reason ingabo abazalwane ayikho ngoNkulunkulu.
Yeah.
Akekho nje umzalwane okethi ngizobamba 7 days ngithandazela nje relationship yami noNkulunkulu. Or ngizobamba 1 day nginxusa uNkulunkulu ukuthi akaqinisi relationship yami nomoyo ongcwele. Or ngizothandaza nje 3 days ngibonga ukuthi uNkulunkulu wenza i-meeting ukuze kube noJesu Kristu ukuze ngisindiswe mina ngize njoba ngisindisiwe namhlanje. Umuntu uma ngabe ngokwesinto yonke into iyabonga ibongwe emsamo. Thina siyayiletha yini into yokubonga uNkulunkulu ukuthi ngisindisiwe. Like in my case angithi ngisindiswe ngendlela yokuthi akekho bengabelieve ukuthi ngasindiswa.
Yeah.
So uNkulunkulu akafuni imhlatshela akafuni imbuzo akafuni lutho okwami ukuthi ngiye kuye ngithi inkosi ngiyabonga ukuthi ngisindisiwe kodwa ngokwesintu uma uthola umsebenzi uyagijima uyobonga uma uthola insindiso ubonga nini awuyibonga insindiso uma ngabe ufasta impela uzube dry umlomo ungafuni nokugcoba vaseline ukuze ubonakale ukuthi ufastile kodwa kungawe uyocela umsebenzi uyocela ingane yakhe ingane ziyakhlupa umyeni wakho uyakhlupha awubathola abantwana indlala kulanjiwe ekhaya into ingawe uyagula this and that but ingawe okusho ukuthi uNkulunkulu mela suse udumo lwakhe azodumisa wena ngezinto zakhe yeah understand lento engisho so thina njalo mas fast asuke sithi yehla Nkosi uzosidumisa emhlabeni uNkulunkulu udale thina kodwa sithi yena akehle azodumisa thina yeah understand so ingakho sizothi imkhuleka iphendulo ngoba amasithandaza akukho ngunkulunkulu kungathi so mina uNkulunkulu ungifundise ngenye indlela yokuthi kwaqala kancane bengithi mangabe ngithi ngiyithandazela mina ngingakhonekthi kwaqala kancane ngithi mangithi ngiyathandaza kuvele kuqhuma indumiso yokuthi ngibonga ukusindiswa kodwa ngibe ngimuzwa background umoya ongcwele enginxusela ezamidingo while mina ngibonga uNkulunkulu. So yingakho ngithi mina kubazalwane ukubaphendula bonke cause bonke bafuna uqhumana noNkulunkulu. Ake sizinikele uNkulunkulu ize le ndaba ibe ngoNkulunkulu ingabi ngathi. uNkulunkulu asimdumisele ukuthi usenze lokuhle kuphela. Sika simdumise nje simbonga ukuthi uNkulunkulu yazi.
Ngiyabona bese ngisho iBhayibheli.
Ngiphethe iBhayibheli ngoba ngizotshela abantu izinto uNkulunkulu angayifuni. And la kule ncwadi le ngizoyifunda la ungathi ihlanganiswe zonke izinto ezisitha ubuso bukaNkulunkulu njoba yakhumbula ngikhuluma ngo 400 years uNkulunkulu ethule wayesesithwe izono uNkulunkulu ziyikhethini izono nalezi ezincane zokuthi useseshaweni uthi sengila elokuzaneni sengise bus stop sengilapha nje sengilapha phuma nawe suqamba amanga mosi hamba oyihlambuluka le nto ngoba awukhe bus stop use bathroom. You understand? Lezo zintwanyana ezincane nje, izo zonke lezo zinto ezisusa uNkulunkulu phakathi kwakho.
Siphi le verse liphethe?
Okay. All right. Sizo, hey, phela umuntu usekhulile, akasaboni ngale.
Awuzenzi umuntu omdala nje.
Ngimdala because yabo into kwaNkulunkulu njengoba ethi unginike second chance, ngisola ukuthi bese ngizofa lapha kulezandlela zabo. Awukwazi ukunikwa not a second chance last chance.
Last chance.
Awukwazi ukunikezwa u last chance okusho ukuthi bekumele ngifile kulezi yandlela lezi. Zokushaya obhuti bangaphandle ngoba bengiskema mina engivikela uNkulunkulu ngangashawa mina ngiskema abantu. You understand? Kulezo ndlela bebengabuya laba bantu nabo bezongitricka bangibulale kabuhlungu. Ingakho ngithi mina uNkulunkulu unginikeze last chance mhlambe khona lapho bese ngizothi ngenza ngenjwayelo bese ngiyafa khona. Yeah. So mangithi ngimdala ngisuke ngikusho ngokucelebrate cause abangangami kade badlule emhlabeni abanye.
Yeah.
Abanye abenza njengami abangezukulalela lelizwi likaNkulunkulu njengoba ngikhuluma. Bazofa befele kulezo zinto zabo labo uNkulunkulu baba lapho. So, kwaba se Galatia 5.
Galatia 5. Namanzi mbavule la.
Asqale 16, siphele 21. Ithi, kepha ngithi, hambani ngomoya, khona aniyikufeza izinkanuko zenyama. So iyacacisa ukuthi yini esihlukanisa noNkulunkulu inkanuko zenyama ngoba umuntu mbili yabona nje obuhleli lapho uthu iyo lento eshayayo ukuthi singa understand ama attack ka Satan size sigcine siyothwasa ngoba uSatan uyabona uthu nogcobo likaNkulunkulu nobizo likaNkulunkulu alithathe akutshela ukuthi hamba yenyangeni ufike uthwasiswe ukuze athathe lolu gcobo alisebenzise ngendlela zokumnyama yes akunandaba noma ningangishaya ngamatshe vele zonke izangoma makuthiwa nje unedlozi fanele wazi ukuthi wena ngumntwana kaNkuluNkulu ubiziwe hamba osebenzele uNkuluNkulu shiye phansi leyo nto ngoba hey nami ngiyiphuzile inyongo bo lapha ekuthwaseni ha ngeze ngaphuziswa negazi mosi lembuzi ngiyiphuzile inyongo uzubabona ibahlakaniphile laba bantu uSatan uyacindezelana uthenga imbuzi yonke yokuthi uyolokhuza uyokwenza amagobongo bese kuthiwa hayi manje inkwanyana fanele udla amanqina wena khona uzogijima kakhulu kuleli kuleli khuzana kulomsebenzi umsebenzi wakho uzogijima kakhulu bakuncisha inyama wena udla amanqina embuzi uyabona lokho enyathela ngakho kuthiwe dlana kona wena khona uzogijima kakhulu imbuzi yakho imali yakho so mina ningixolele ngisho sengikhuluma izwi likaNkulunkulu izobe lokho ivela nje past yami kancane kancane ngoba kuningi so siyabona ukuthi umuntu mbili njengoba esho verse 16 ethi kepha ngithi hambani ngomoya khona aniyikufeza inkanuko zenyama umuntu khona umuntu the spirit khona umuntu the flesh umuntu the spirit ilo wena othi mawulele uphuphe
yeah
uphuphe ususe usuhambile waze angithi ulele nje for 30 minutes kodwa ubuye uvuke ususitshela ukuthi sewuphuphile kade use KZN kufike kwakhulunywa udaba waze wabuya so iyasibonisa ukuthi khona impilo ka spirit khona impilo ka flesh so ichaza ukuthini u 30 minutes la kuwe ngoba emzimbeni wethu empilweni esiyiphila la emhlabeni kunewash kwelika moya lisebenza iwash yeah yingakho ukwazi ukuhamba ngephupho manje ufike e Cape Town ufike wenza izinto eziningi uma usixoxela iphupho engathi usixoxela iphupho leviki lonke kodwa kadulele 2 hours yeah understand alone so emhlabeni kunewash khona ingoma ethi ayibalwa iminyaka ubusuka bukho abukho ubusuka likhi washi kwelika moya nasezulwini lapho siyakhona lobe lingekho iwashi nasesihogweni lobe lingekho iwashi ngoba abazalwane ufuna ukuntshela isihogo sikhona noma ungasiphika khona inkonzo ezithi isihogo sikho angithi uyakwazi nawo thiwa isihogo sikho sikhona isihogo izulu likhona futhi isihogo uyaba sesihogweni ula emhlabeni njengomuntu ekhala izinto zama yilungi akungihambeli kahle yazi mina ngikhuluma from experience Benge ngomela amanzi. Ngize ngiyothenga i-drink ngibathe ngiyaphu. Ngizwa ukuthi angikhululekile.
Khona ongavaleki.
Ngiqolo mashonisa imali ngibe nemali igcwala endlini. Ngizwa kodwa ukuthi angikho enough. Yingani umphefumulo wami uyasha esihogweni? Mawuse ubuya uzo report emzimbeni. Angisa understand ukuthi kwenzakalani. Ngezwe ngifuna kuyibulala, ngezwe ngathi abantu abangifuni, ngezwe ngathi umhlaba ungishayile. Uyabona that feeling. It ayidingi ayikho treatment yalokho. Ngingu uNkulunkulu.
Yeah.
Ngoba njengamanje mina ngendlela engihappy ngakhona ungazi uyitshela nginemali. Yabona ungazi uyitshela ukuthi hayi usekhululeke kakhulu khona la athe ukuvuka ngakhona. No, angivuka ngandawo. So njengoba ethu verse 16 kepha ngithambani ngomoya. Khona anikufeza inkanuko zenyama.
Yes.
So kunempi phakathi kwenyama
nomoya.
Inyama isemhlabeni isekhaya kubo. Njengoba inyama ila emhlabeni ifuna yona ukwenza kwasekhaya.
Yeah.
Umoya njengoba wona uyazi ezulwini ufuna okwezulu bese iyanqaba inyama. So bese kuba nempi phakathi kwenyama. Ingakho uzwa kukhona leli gama emabandleni lokuthi ngilingekile. Kusuke kuyimpi phakathi kwenyama nespirit.
Yeah.
Yes. So verse 17 ngokuba inyama ikhanuka okuphambene nomoya. Kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama ngokuba lezi zinto ziyamelana ukuze ningenzi lokho enikuthandayo. Yabo njengoba sengichazile nje ukuze ningenzi lokho enikuthandayo inyama yakho ifuna ukuthi wenze okwezwe umphefumulo wakho ufuna ukunye gcina manje usungazi ukuthi uwele ngakuphi ubona udonsekela ngala phinde udonsekele ngala asiye kuverse 18 kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho liyasibulala ke lela verse uverse 18 ngoba umzalwane mayingasafuni ukukhipha okweshumi kaNkuluNkulu okuwumthetho kaNkuluNkulu ukuthi kumele ukukhiphe okweshumi okweshumi nemnikelo okwe hayo okweshumi kodwa okweshumi nemnikelo athi umzalwane phela ngeke sizwe ngabafundi sithina asiphansi komthetho uma nje umzalwane sefuna ukuphula umthetho wokungahloniphi ngoba kuyicala nakho ukungahloniphi abaphathi bakho abaholi bakho bekwenkonzo umuzi umzala umzalwane sethi phela uthi verse 18 asikho ngaphansi kwani
komthetho
so le verse mina ngokuyi understand kwami angisho ukuthi ngichallenge iBhayibheli uma lithi kepha uma niholwa ngumoya aniphansi komthetho this encourage ukuthi asiholwe ngumoya ngoba uma ngabe sesinomoya asikho ngaphansi komthetho wenyama kushoda ukuthi wenyama lapha yana hayi ukuthi ukamfundisi hayi ukuthi umthetho webandla ngoba kwazona lezi indaba zebandla ziyaxaka umzalwane engene ngempela esonweni elizwe ivangeli lishunyayelwa ubungcwele bukaNkulunkulu beyashunyayelwa ngapha nangapha umuzwe ethi hayi kodwa enkonzweni yami bayakuvuma lokho umuntu nomuntu oyimela phambi kaJehova khona lengoma ethi umuntu ngamunye usezozimela ngaphambi kaJehova uyayazi
yes
akekho zoma nebandla awuzuhamba njengekhwaya lapha kwahlulelweni ufike kuthiwe ya ibandla lenu belikuvuma lokho why uyobuzwa wedwa so ngisho ngabe usebandleni ang encourage ukushintsha kwabo ukuthi umuntu agcaluze ngala ngicabanga ukuthi nakho ukushintsha kwamabandla amaningi uNkulunkulu bengifundisa ukuthi akekhe emabandleni
wena ngoba unalo isonto la ukhonza khona okweshumi keep up
okweshumi kwami ngikueda phambi kwephezulu komnikelo yabona nje mangihola keep 10% ngubeke eceleni uma ngabe sengikhiphe umnikelo wami okuyise bantwini ngithatha lokho kweshumi ke nakho ngikuede lapho ukuze ihambe kahle into iyonikeza abampofu ngoba lokho kweshumi ngokomthetho kuthiwa makungapheli ukudla endlini kaNkuluNkulu kondliwe intandane nabafelokazi sikuthola ke unfortunately angifuni ukwengena kakhulu le angifuni ukuxabana nabafundisi but sikuthola sekungokwe installment yemoto kamfundisi aba abafelokazi neintandane bangasatholi lutho so for now angithi for now okwamanje okwami kusaya kubantu futhi ngenza show ukuthi angikudla ngidli ngisho 10 rand kokwisho. Yes.
Oh wena ukhokha kanjalo.
Mina okwami ngisakhipha kanjalo apha until ngithola ibandla. Nakhona kuyofanele ngizwe ukuthi uNkulunkulu uthi ngingene kuliphi ibandla ngenze ukuze ngenze kahle.
Kodwa masuse bandleni yokhipha kumfundisi.
Eh kuyafuneka ukukhipha
kumfundisi. Yokuyisa kumfundisi.
Ngiyokuyisa kumfundisi. But ngiyolimala uma umfundisi ekhokha ama installment akhe ngokweshumi kwami ngoba ngiyobe ngingasakhululekile ngenxa yokuthi akuwenza umthetho.
Kanti wena uyokulandelela nokweshumi kwakho.
Ngeke ngingakulandeleli. Abazalwane ba wrong vele ukuthi bangafuni ukwazi ukuthi okweshumi kwenzeni. That's why beze bengakhiphi bayixabanise noNkulunkulu.
Ahlahle ushumele ukulandelela.
Kumele kutshelwe ibandla ukuthi bazalwane this month sibe no 16,000 okweshumi. Senze 1 senze 2 sapha abantu abangaka emphakathini kule nkonzo kunabafelokazi. Kunabantu abalala bengadlili. Athi mangabe yothi mfundisi bengilela ngidlile. Athi uma mfundisi woza mntanami asiguqe sikhuleke. Phuma ingane yabantu ungasayiphuzisanga ngisho amahewu uma umfundisi uyinika umkhuleko kodwa ubhizi udlo kweshuma khona kwakho okukamfundiso imnikelo angathatha umfundisi emnikelweni ngoba mhlamba akasebenzi yebona leyo kodwa okweshuma kaNkuluNkulu makwenza idingo zebandla kuze kuphe abampofu khona la ebandleni ngeke ngingakulandeleli so ngcono vele ngingaqala ingene enkonzweni apha until kwehliso lenqondo yami yokufuna ukontrol okweshuma asiqedelise socina singaqedani.
Okay.
So ngiyazi ukuthi bazalwana senizonga ngifune babadleneni ngoba vele okwamukweshuma kuzukudleka sengiyaware ukuthi vele okwamukweshumi mina ngizofuna ukwazi ukuthi kwenzeni
kuleyo nyanga
obana basizakele ngoba awukwazi ukuba umfundisi ukhokhe installment ka 9000 wena kunemfelokazi oshoda ngo 5kg wempupho ongasakhathalela ukuthi angithola ishebo at least angithola impupho kuphela ukuze abantwana bambela lebedlini and iwrong leyo nto endlini kaNkuluNkulu lithi izwi makungapheli ukudla endlini kaNkuluNkulu hayi ukuthi ayingapheli ipetrol emotweni kamfundisi you understand so angipolitiki ngicela ningangizondi so asifundizwe ke ithi kepha imisebenzi yenyama isobala kungokuthi ubufebe ukungcola amanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunje abayi kulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. So ke usuya understanda ukuthi kungani imithandazo yabantu ingaphendulwa. There are two reasons. Uma sithandaza siyofuna kwethu uNkulunkulu simdumise. uNkulunkulu ingilo sobusuku nemini idumisa uNkulunkulu. Thina sifuna ke yena shiye ubukhosi bakhe ehla zodumisa thina sinikeze imsebenzi, asinikeze imoto. Ngicela imoto Nkosi ngiya faster ngiya ku interview. Yayibona yonke lona. Ashiye ubukhosi bakhe, ashiye udumo lwakhe. Engabe siyamdumisa. Ukuze umoya ongcwele azokwazi ukusicelela while sidumisa uNkulunkulu. Zonke ke lezi zinto izona ke isithu buso bukaNkulunkulu njoba ngiyibali. Angizukuyibala ngithini khona ngisho faith water. Bengisandukuza ukuthi khona ababusisa ama handkerchief ukuze mawisula ngakho man of God uyabo ube rich nya. Zonke lezo zinto ezamathemba ziyamcasula uNkulunkulu. Njengoba eshilo Exodus 20 wathi ungabi nabanye uNkulunkulu akaba mentionanga ukuthi abangakanani. Kona labo uNkulunkulu wanabancane bokuthi hayi mina ngigeza ngeswashe spinki nje ngifuna ukuthandeka. So abanye abantu baye bethi sicela umthandazo, cela ungithandazise. Ngisho ngakuthandazisa ngize ngime ngekhanda phansi. uNkulunkulu ngeke awuzwe umthandazo wami othinta wena usenenyanga yakho azothi mayekubusisa uNkulunkulu uhambe yodumisa inyanga. Athi mayekubusisa iyodumisa umthandazo. Athi mawuse kubusisa bese uthi yaya sebenza faith water ya. Yayibona leyo nto leyo. uNkulunkulu ufuna mawuthandaze kuyena ungabi nenye option. Ukuthi uma uNkulunkulu engawuphendula umthandazo wami at least nginalokho. uNkulunkulu zonke lezi zinto ezibhalwe la eBhayibhelini ufuna ukuthi uyiphile lempilo yobungcwele. So ibalula mawuzodedisa konke ukuze ube nomoya ongcwele ngaphakathi kwakho ozokuguide ngoba yikho lula indlela. Hayi ngifuna ukusho bazalwana akukho lula ukukholwa. Kodwa njengoba mina mhlambe ngangaxoxela ukuthi ngephupho ngaphupha uJesu Kristu ngimbuza ukuthi indlela yami yokukholwa izoba njani wathi izoba lula yabo. So uma ngabe ususe konke wamhlaza uSathane wamdalula njengoba ngimdalula uzothola umoya ongcwele ozoba iguidance uzokwenza ibelule indaba yakho. Njengoba abanye becabanga ukuthi mhlambe ngikhonjwe ngesibhamu ukuthi ngivume zonke lezi zona ngikhonjiwe ngesibhamu and I'm in my full senses njengoba ngilokhuza ngivume izona. And omunye uyangibuza ukuthi kodwa uzoba safe, ngi safe. Kho umuntu ozongibulala. Angeke umoya ongcwele athi hamba ovume izono bese uyabulawa. Ngeke kwenzeke lokho.
Hey labo bathakathi mathiwa bayazibuyisela ngokuthakathi.
Angeke ngize ngikuthakathe back. Umoya ongcwele wenza iplan. Yabona njoba uNkulunkulu ethi angishiye konke, uyazi ukuthi uma ngidlula la yena uzongikhipha ngala. Angisho ukuthi abantu ngeke bekufune lokho but even if bayakufuna uNkulunkulu sekuyijuty yakhe ukuthi akwenze lokho akusebenze lokho. So into engingayisho nje umuntu nomuntu akalungisa indlela yakhe kuNkulunkulu before azathi ngicela ningithandazise. We are willing, mina I'm willing ukuthandazisa abantu. But omunye ngiye ngithi ngimthandazisa nje even over the phone ngizwa ukuthi ngiblokwa amathemba akhe. Ucela kimi umthandaze endlini yakhe kugcwele amathemba, kugcwele izinto zabaprofit. Yayibona leyo nto. So umthandazo ukwazi ukunyukela kuNkulunkulu uma kunjalo.
Okay. Of its well, I love you. Drop your comments. Mhlawumbe nawe if you know something ofisayo ukuthi ngathi ungayibuza, feel free ubuza lapho i-comment section. And ngakhohlwa futhi mhlaka 19 October uzobe khona naye usithi ubuyi lapha na eJoburg eMalvane. If you are run nje, if you are run Gauteng, please be invited sonke lapha na kule ndawo. Sesofika sekugcineni. Uthe kwelandelayo sizongena sigxile kule homosexual. Yes. Ekuthendeni ukuthi iziphi lezi zinto egcine zenza umuntu ekuyo lento futhi kuphumeka kanjani uma umuntu esefuna ukuphuma
and sithola ukuthi why say recognizewa kanjalo njengaphesheya ko America vele sinane holiday yabo
banomthetho nje strong
strong kabi strong kakhulu
and so besizwa ngumuntu ongakhulumi ngetiyoni.
Hayi angikhulumi ngento ebhalwe phansi, ngikhuluma ngento eyenzeke kimi. Yeah,
uzosivakashela futhi esezokhuluma ngayo lento zomahomosexual kuzokhuluma ukuthi uphume kanjani.
But sike kulungile abakudingayo mhlambe before that your last words then bese ushiyele ukuthi abakudingayo bakuthola ngiyazi abani ngisebe nayo inamba yakho.
Yeah, so engingakusho nje ekugcineni ukuthi zonke izinto ezisitha ubuso bukaNkulunkulu ake siqaphele umuntu nomuntu akayibhayibhelini ayothola ukuthi yini esitha ubuso buka iziphi izono ezenza ukuthi uNkulunkulu angasondeli kuwena.
Yeah.
Akuwona umlingo ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma kumuntu.
Yes.
Ukube mina wakhuluma ngagodla izinto ngangakhipha ngabe sengakhohlwa nokuthi wake wakhuluma uNkulunkulu kimi. Ubuya ngobe bona ukuthi uyalalela. Kuyafika lezi zinto zenza umkhathi uNkulunkulu angabe esakwazi ukukhomunikata nawe. Mangisakhuluma ngomkhathi ngifuna ukuntshela abazalwane ukuthi kule ndaba yokuthi manibona uThabani ethi satanism i-agreement between mina naye ngoba besenzela ukuthi nazi ukuthi uma ngithi satanism angikaze ngibe nekhodi akaze ngiye emkhathini akaze ngifuye inyoka akaze ngidize ngomshanela akaze ngifuye imfende. So bengenzela nazi ukuthi zonke lezi zinto ngoba even ukuba yigay ne lesbian it falls under i-satanism. Even ukuthakatha it fall inhliziyo yembi it falls under i-satanism. Ubona bethi devil worshipers satanist bona kanye ama devil worshipers abanenhliziyo ezimbi konke kufola under umbuso kaSatan.
Yeah.
So bazalwane akaze ngibe nekhodi akaze ngidize emkhathini angikwazi ukuthi ngidizwe nje bengiyongithakathi nje mina phela.
Siphi number yakho mhlawumbe?
All right. Yeah. 060-786-0550.
Thank you so much. Bafethu, number yami nami 0788417844. Facebook, Thabani ST Dlamini. Kanjalo ku YouTube yokusibona la, mhlawumbe usihlana le clip ko TikTok, kuthi ku YouTube Thabani ST Media. Ku TikTok Thabani_ST. Mhlawumbe nawe you want to come to the show, you have a testimony, feel free ukuthi usibhalele lapho noma ungasi inboxer, noma ungasifonela. Kodwa kulula uma uswhatsapp, just whatsapp us, share the text lapha and then sobe sibuyela kuwe back. Ngomhla ka 19 ahlanganeni lapha eJohannesburg, Malvern, siyothandaza. Mhlawumbe now we want to sponsor us, we want to partner with us. Feel free, number yami khona 0788417844. Asibonane kwi episode yethu elandelayo. God bless you.
Imagine.